amahoro amahoro ndabaramukije ni yareke sayangana inje kubatumira kugira ngo muzoze kudushigikira muri competition yacu turimwo icatumye nza muri competition kwa kugira ngo nshobore kuraba nanje impano yanje mbega igeze mbega nanje ndimwe mu bandi babaririmba kandi by'ukuri narabonye yuko impano yanje nanje ishobora gukundwa kandi nshobora kuba harahandi hantu ngeze rero nari nipfuje cyane kubatumira muzoze kudushigikira mu gice cya nyuma ariyo final aho izobera muri CSF ni igenekerezo rya gatanu ku munsi wa gatandatu rero ndizera ko cyane ndizera rwose ko hari ikintu kidasanzwe kizokoreka muri kijya kibanza muzoryoherwa muzokumva munezerewe ku bwacu kandi no ku bw'abandi bantu bazoba bahari hari zoba hari impano zitandukanye kaze cyane mwaraheza giwe.